Senderera intwari ndaseruka Urkomba kira nirgoro dutera kwanda Urugwa neza kandi cyane rutembe tuse Nacho runga nyanda barahiye Wandagayanda gugo maze nanjye ubwo nkazagira nyo kurya nzinda nayigera kabiri ndarugutoya ntakira uruta n'ukuri reka ntacyo